after you in the name of Jesus. Kubobonke othixo akekho njengawe. Akekho ongalinganiswa nawe. Akekho ongaqhathaniswa nawe. In the name of Jesus. Hallelujah. Kubobonke othixo.